Ba2Cada Masters League game se kitsena di adlala. So we have a supporter from Black Mount Bradas. O tla re bolella yena ke mang, why a le mona.
Ke bone number one supporter ya Black Mount team e kgolo beng ba leaky.
The winners
re qadile mo re feleletseng teng sentse re qadile he re bontsha team tseng yane gona a ke re bane step pulse ke ra bona team e kgolo beke ene re bapala ka stream game tse two ga gona bapala because
DJ wena ka kana wena
then ba re file ya o seng ga ba ka thele ka pelenya no ne ba tamike ba tika ka tiri ba tlo shebela game ya di last team e kgolo ya ba beng ba leaky.
So men of the match wa fanda ga ke mang a le winne training.
Ke le late ngwana gona ke a bona di papadi ka ofela ka ba kala transport.
So for what we learn for the game ba la ka tsa tla go bona ba itseng o ka reng o bona message wa how towards Masters League.
Di gaming tsena di bohlokwa ha ho le go bulela di tlosa bana di khaneng tsa makula. Bana ba tlo ba tlo go koma la di khaneng tsa makula. Ba bone le hore after 40 still have life.
I feel like King is Blizzard.
Yeah.
Let's hit it.
Junior,
thank you, Dad.
Go, 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 go